For a very long time, widows and divorcees never had a voice. But Umakapa TV, together with Uakhona Kandlongwane Umakhumalo, brings you a new show called The Voice of the Widow. Every Thursday evening, 6:30, you sure don't want to miss it. Hello and welcome to Voice of a Widow. Igama lam ndingu Akhona Kandlongwane Umakhumalo. Namhlanje sincokola nosisi Amanda Ngcele. Naye ke sidibene naye apha eGeorge kulaa mxhamsholo besikuwo kade Arise. Sizawubuya ke siqhubeke sincokole naye asazisempela ngaye. After the break, stay tuned. Welcome back. Siyakwamkela ke kwinkqubo yakho Voice of a Widow. Besenditshilo ke uba sincokola nosisi Amanda Ngcele. Sisi Amanda. Siyavuya mani uba uzenzela ixesha lodibana nathi kule setup. It's been a long day. Ndixelele banzi ke ngubani uMisi Ngcele?
nguAmanda Ngcele ohlala apha eGeorge. Uzalelwe e-Eastern Cape kumhlaba waseQonce. Ngokwemfundo wazofunda eGeorge, kulapho aye wabona khona lisoka eGeorge.
Yeswena ke wayigqiba imfundo le ke ngonjani?
Akhange ndikwazi uyigqiba ngenxa yezizathu ezithile.
Okay. Now, uthi kwi-introduction yakho ubonwe lisoka. Do you have any children? Kula mtshato?
No.
Okay. Butshate iminyaka emingaphi?
Nditshate for 5 years, ndiphume kunyaka wesihlanu emtshatweni.
Okay. You look young though.
Yes, when I was when I was 22 years.
The time of chatanga. Oh. Mna ben not 22 ngoku.
No, yela kwash. 29 ngoku.
All right. Khawusifake ka unsondeze, khonsondeze in your world. Ku process ezizathu, I challenges the period ye divorce yakho.
Okay. Into eyenzekileyo kwi-divorce yam benditshatile nomfana osindisiweyo ndisindisiwe nam.
Okay.
He was a prophet by calling. So ndihleli ndingene emtshatweni ndafundiswa ngokwasenkonzweni indlela yokuhlala emtshatweni.
Okay.
So ndihleli emtshatweni andanganothisi uba kukhona into eyenzekayo ngalaa belief ithi he's a man of God. Ngumntu kaThixo lona. So bekukuhle emtshatweni kumnandi zikhona nazo i-challenges but most ye challenges besesigqithile kuzo. So by the time kusenzeka ijourney yoba sibe siyadivosa ayikhange ndikwazi uyinothisa ngendlela ebendimthembe ngayo umyeni wam naye emthembe ngayo. So if uphumile phandle okanye uhambile uye somewhere bekungekho nto endikrokrisayo ngaphandle kokumfowunela ndibuze uba urayithi na ufike rayithi na or naye enze the same. Yes. So ekuhlaleni kwam khona emtshatweni after ndiqaliso relaxa ndisithi naw zidlulile izinto ezenzekileyo kusithi nekhala and you know singabantu abatsha siyaposta kumnandi ngoku kuyathi ngoku. So bendikula period yeswekile apho ndinabele khona ebhotolweni. So ekuhlaleni kwam emtshatweni uhambile umyeni wam wagoduka for iholiday savumelana uba uyagoduka uyakwelakhe ikhaya.
Okay.
Then nam ndiyakwelam ekhaya. So as uba ndibuye eholideyini ndibuye kuqala kunaye yinto besivumelene ngayo bendiyazi uba ndizawubuya kuqala due utho umsebenzini then yena kusegude uba avule. So ekuvuleni kwakhe emsebenzini wavula i-first week akabuyi ndizama ufowuna hayi imali yokhwela ndinam ndizama yezo mfazi wakhe imali yokhwela kanti no olalonga yo mali yokhwela but uzama uescape kwinto ayenzileyo as a man of God. So ufika kwakhe the day abuya ngayo ndilongisile sasithi ndenzi welcoming yomyeni wam kuphekiwe ndi-invayitile ezinye ii-couples ebezikhona. So ubuya kwakhe kwakuhle kwanje yakwawom endlini iingubo ziklini umyeni yeza. Then ekubuyeni kwakhe I remember yayi-13 kaJanuwari ufika kwakhe.
Ufika kwakhe.
18 January it was my birthday. So ubuya kwakhe ndiqaphele ubu-tense obuthile but ndi-understande laa nto ithi kukude kwekwabo because ebeyi-foreigner. So usadiniwe umzimba udiniwe. Then ndinganaki into ungumyeni loo ndimaziyo laa nto yongabi nasikhwele okanye yakurhoka uba umyeni wakhe uyaphuma laa trust yasemtshatweni.
Yes.
Ya then ebuyeni kwakhe late nge-18 athi sithanda sami kukhona into endifuna ukuxelela yona.
This is your birthday, ne?
It is my birthday.
Okay.
Yeah. So ndithi mnathetha naw sebemkile abantu sekutyiwe kwawisha i-birthday so ndim naye endlini. Okay, thetha. A-a mandingayithethi ngoku.
Okay.
Sayithetha ngomso. So mna ndiyazifuna uba inoba yintoni but ndingayithathi i-serious uba ndingabikho ngqondi ndisa kule nto inje. Ndibe cima mhlawumbi noba ukhona omnye wabantwana babo kwabafuna aze.
Okay.
Apha endlini. So ndiyarayithi naloo nto ndiyayazi uba yeza xa befuna ukuze baphinde bahambe.
Okay.
Then ingabe namsebenzi. Ekuhlaleni kwethu following day kuSunday ke ngoku. Bazi abantu enkonzweni kukhonzwe kube kuhle kube mnandi benje ya after church. Then late mna ndikhumbuze le nto ebezandixelela yona. Then andicele lo nkosikazi ndicela uhlale phantsi. Okay. Xa ndihlala phantsi ayidiphume le nto umane genya amathe umane sela amanzi and ukutya akuhli ncam kukabuyileyo akagqiba ukutya and ayo nto yakhe bangagqibi ukutya endiphekileyo. Okay. Ndimcengele uthetha. Then athethe nkosikazi ndimithisile ndikonile mna undonile wenze into ndimithisile umithisile phi ngoku ekhaya ngoku bendigodukile no mnye nam ethi uyadlala kanjani. Then immediately nam ndibe shocked ndingayazi uba ndicaphuke okanye ndithini but ndibe down. Then emizuzwini athena nkosikazi say something ndiqonde andiyazi uba ndizawutsho ntoni. Okay ndizama uyicinga okay mandihlale emtshatweni wam.
Okay.
Then ke ngoku kukho le nto uthi khambuze niza kwenza njani. Okay siza kwenza njani ke ngoku uzawusapota eziuba sibe sitshate unaye umntana ongaphandle uyasapotwa nalowa. So to my mind ucinge uba a-a okay sizawusapota. Then ndishawutisele uba kule wages incinci sinayo then uyongeza but it's okay.
Okay.
Athi yena ndicela ifavor nkosikazi ndithi mna okay yeyantoni. Athi ndicela umthatha as unkosikazi wesibini. Hayi ke ngoku qonda ke ngoku unkosikazi wesibini njani uyi-man of God kaloku wena
lizwi.
Then si-explaina sithini ebantwini then aqalise unikowutela udavide unkosikazi wayenabafazi abanga. Then ndithi mna no udavide waye nezinto zonke udavide was blessed. So wena usasebenza nzima nam ndisasebenza nzima. Asikabi nandawo yeyethu siyarenda so uzawumenza njani unkosikazi wesibini zamrentele yakhe indawo mna no kweziphi wages kwii-penas ze-wages. Athi yena ewe ndithi okay what if andivumi yathi I have to do it.
Ibamba siyaqhubeka sincokolana noMiss Ngqele after the break see you shortly. Welcome back usabukele uVoice of a Widow noakhona kaNdlongwane sincokola noMiss Ngqele sivale usaqhuba ndathi ebambi.
Yes.
Ndikusiya ebreakini usithi ebekwidecision umyeni into okokubana ufuna uthatha lo sisi benkosazi wesibini financially you were not ready emotionally you were also not ready yathini ke ngoku way forward kwathini
then i way forward ndathi mna no andivumi what if andivumi then wathi yena yanyanzeleka eyenzile yes ndabuza why ezawunyanzeleka then wathi yena no xa umntu enze loo nto elizweni labo once walala nentombazane then ngumfazi wakho
okay
lowo so ndimbuza usho kanjani uba umntana ngowakho
okay
then andiphendula athi yena ndisho ndibuza uba usho kanjani because kusekutsha okay for ihlazo ke how about sijonge umntana dabekhona asinamsapoti umntana epha athi yena no asizukwazi umsapoti then mna ndisemncinci ewe yes kubuhlungu but nam I have to take i-decision just like uba nawe uthathe i-decision yoba uyanyanzeleka umthathe then since ke mna nawe singenamntana because sidibene sinabantwana sidibene sineboys sobayi-2 then as for me loo nto iprove into yokubana I can give birth and nawe kulaki side you can give birth but then ke ngoku umntana is a blessing from God akasuki umntana bekhona so kuba ke wena uye wenza le nto uyenzileyo awunamazwi umyeni wam wasithethelela uthi unkosikazi akazali wonke umntu uyayazi uba ndizele ndinomntana
okay
but mna ndingakwazi ukutyhola ndithi ndilahlela mntana wakho if ndiyafuna ukutsho because wena awumithi
yes
uyamenza umntana and uyakwazi ungabikho shoba ngowakho owayengowakho
okay
so ndibuhlungu but andinamazwi nowathetha as much as uba nawe ulila uyenzile into yakho because one awundicingelanga mna ezifweni eziphandle ngokungabakho umntana iploo nto khakusetyenziswe
protection uke-exposing
so awukhange undicingele so the love you have for mna ibingelothando but it was just lust for jealous then thanks God uba mna ke ndizawuphuma ndingenamntana nawe and I will still take care of myself then ndizawuphuma ngokwasenkonzweni ndibuyela kwinkonzo yasekhaya
okay
as uba wawundithathe ekhaya ewe lona ihlazo likhona because ndanditshate a white wedding and wawumkhulu umtshato wethu uyawazi nawe
okay
wawumkhulu kakhulu akho mntu wayengazange aye abangazange baye bawubaliselwa but ke ngoku for uba ndicingele uba abantu bazothini because mna wena undisisele i-pain ya for the rest of my life if ndithi ndiyahlala kulo mtshato so whenever laa mntana esiza kuyavuka kumba kanene lo mntana wenzeke njani kuzawube khona apha endlini yam whenever ndithatha iskipa ndicinga ukumthengela kuyavuka wayenze njani then nam I have to uba ndilile but ndize kwi-decision ndicinga uba okay what do I do ngoku wathi yena ke unkosikazi uzawuthini ndathi mna ndiyaphuma uba uthi wena
uyamthatha
then mna ndiyaphuma
okay
because kaloku andinawuthi ndingazange ndimelane ne-side chick emjolweni then ndizomelana nayo
emtshatweni
to a man endiyicwene uba yindoda yam le so andizokwazi uhlala
so navumelana kanjalo
savumelana kanjalo
ubana
andizukwazi ukuhlala
okay
but then ke ngoku kwanyanzeleka for laa nyanga ayigqibe ekwam because akakabe sisahleli sobayi-2 so besikulaa period yoba silale kunye ebhedini xa yeqala undibamba kuvuke bawenze ntoni ndijonge kwelaa micala yena abe ejonge kum emqolo abangacenga andicingeki but iproblem yam mna apho iyabakhona itshallenje endayifeyisayo kukungayishiri ngelaa xesha indityayo isanda ukwenzeka zange ndiyishere ndiyaphangela ndiyancuma etranspotini ndirayithi emsebenzini but kukho le nto
ndithethe
nasekhaya andikayithethi ndiyaya ekhaya but andikamxeli thinking uba noba mhlawumbi uzawundicingela ajike kule decision
okay
ayithethayo then mandingamhlazi umyeni wam ifemelini yam kuse-eli but then waqhubekeka eyenza into yakhe ekumile kwidecision yakhe akabuyi esithi
I've thought about it
ndicingile ngosikazi ndicinga uba irayithi le ndlela ucinge ngayo So I felt like he was so selfish. And then that decided to go, yeah, ekhaya. Ndiya chaza uba no kukho into enje umyeni wam uthi. And then njengoba ndisiya ekhaya, mind you, andiyi kumama wam onzalayo. Ndiya kumakazi wam but endikwazi uba open naye ngento yonke. Onders it better than my mom.
Okay.
Mama, kukho into enje notata. Utata, hayi bo mntanam. Utata naye abe alinde patiently uba sizawuthetha naye mani mntanam umyeni wakho, wena ufuna uthini? And now you're in like you look sala. If yeah, now we are true. Okay, since I support her because Venice is a supporter.
Yes. So when you didn't have a problem. Sorry. You were willing to work around the fact that Sayenzekile,
yes.
Must kubeke nobombe to end support.
End support.
But still beyond that, yeah, no funu tatala.
Yenokufuna uthatha la mntu.
Masiqhubeke emva kwe-breaking akuqhawulanga. Sizawubuya siqhubeke sincokola no-sis Amanda. Siqukumbele uba wahamba njani, wafunda ntoni, angasibonisa ntoni kweli bali lakhe. After the break, see you shortly. Welcome back. Siyaqhubeka ke siqukumbele incoko yethu no sis Amanda Ngqele. Sis Amanda, undibonise ukuba calm through the situation yakho. As you still are. But uthi ke ngoku oye wayifunda is that you might have made a mistake noba ungayithethi ngexesha.
Yes.
La nto. Khawuthethe nalaa sisi upha ekhaya in a similar situation yakho. Now that is so menga neno. Kwiminyaka mingaphi ngoku after your divorce?
82.
Two.
Yes.
2 years later, xa uphinde observe, ufunde ntoni? What ntoni ubunoyenza differently mhlawumbi? Okanye yena angenza njani? Uzawujonga kulaa camera.
So into endinoyithetha kukuba as abantu ababhinqileyo funeka siyeke le nto yokucingela uba kuzothiwa sizi-failures. Kuzothiwa sifeyilishile bazothina abantu because ngela xesha ndingayithethiyo ndicingela uba bazothina abantu and andizicingelanga mna ndizibekanga mna kuqala though yena endivise kabuhlungu mna ndisasacrifica still for yena for elakhe isayidi lokuba engomfundisi kuzawuthwani xa kuthethwayo ngaye so kuyo yonke laa process ndifunde into yokubana nda endapha ndisitya iipilisi zedepression sisakhona because ndathi xa ndibuya emsebenzini ndine-sharp pain ekwi-heart xa ndifika ekliniki kwathiwa akho yeza lonceda wena siza kunika ezi pilisi just for sake you need to thetha naloo mntu ovise kabuhlungu okanye you need ukhupha le nto isentliziyweni yakho because le pain ibakho only xa kukho i-heavy flow okanye uvalekile entliziyweni
okay
then you have to uba uthethe noba uyamshawuta noba uyibeka njani but you have to uyibeke ngale ndlela ufilisha ngayo
okay
then ubuya kwam ekliniki uphuma
kwamsanga so your advice would be masifunde uthetha
funde uthetha
masihlukane nento yokoyika abantu sibe sifisela ngaphakathi
sibeke wena kuqala
qhubeka nami ke kula journey yakho yepilisi ne-depression
then ukuthatha kwameza pilisi ndafila umsindo ndingasemnyango laa msindo uthi ndizambonisa ndisemhle ndisamile kakuhle
okay
but ngoku into endizawuyenza ndizawujola ngoke khona I decided ukufaka i-implant
okay
ndafaka i-implant same day then ndaphindela endlini xa ye ndibuza yena nkosikazi yintoni le ilapha akayanoba bendibheke ekliniki ndithi ke mna ke ngenxa yezitresi zakho bendiweeki ndathi withrip
okay
trying to get la attention. Then ayabi namsebenzi wafuna undi-explain and abi semdlini wo-explain.
Alright.
Then ndazotsho sekudala uba ah i-implant le kaloku wena uphumile ebomini bam so ndilungiselela amadoda azawufika ngoku kum.
Indawo ne-depression ne-treatment ke ngoku kulo phase nikuyo nina.
Iipilisi zikhona ndizinikiwe.
Okay.
Ndizosele ekliniki.
But kulaa process yothi ke ngoku
ndifuna uyikhupha.
This anger, alright.
And then ngokokuyikhupha kwam ndicingela laa nto uthi usindisiwe ndisindisiwe sizinkokheli umsindo endandinawo wawungena xesha lebhayibhile ngelaa xesha amazwi endandiwathetha arongo kakhulu and ndandiqonda uba ndifuna umshiya namazwi azawacinga noba andikho kodwa la mazwi athi qatha kuye so ndakhupha intliziyo yam ndamshawuta ngokwashawuta back naye
okay
saphendulana ndanomsindo then umsindo wam ndandigqibosela amanzi landisisingqala ingasuthobe ngamanzi so ndithathe amanzi ndasela ndamtshiza ngalaa manzi then ndangena erumini ungena kwam erumini kwakho laa ndithi ingase ndikhale kakhulu but ngokukho laa ndithi ingase ndikhale kakhulu ndisenalaa pride yoba andifuna ndibone ndikhala
okay
then ndiyaphefumlela nje ebhetini yesi ndaphefumlela phezulu ndaziva uba ngumsindo the day ahamba ngayo ke ngoku epeyile ngenile imali yakhe akandixelela ngathi uzawuhamba but besiyithethile le nto yba okay uzawumuva out
okay
because ndifikelele kulaa point ithi thetha ke ngoku uba ngubani uzawumuva out phakathi kwam nawe ibe ndim ofuna enye indawo okanye uzayifuna but ndiyakuthanda nkosikazi kakhulu ndim okumoshileyo so ndim ozawufuna indawo ndathi okay ukhawulezise ke ndikunika le nyanga wathi ndicela undinike ezi suku ndathi okay iphelile ke ukulaa nto inomsindo xa ndithetha naye
okay ipain le wawunayo nayo
irati then wamuva out ekumuveni kwakhe out yakukhona ingathi yaqala ukwenzeka wamuva out
because kaloku do you think that would be the reason
and ndisamseva as unkosikazi ngelaa xesha and ii-friends zam ezitshatileyo aziunderstand uba ndimseva njani ndisambekela amanzi xa buye emsebenzini ndisamenzela ithi ndisamphekela andimhoye ebhetini qha and uba kukho abantu ndisamhoya ezomyeki ndisasabela xa yesithi nkosikazi
kwakutheni usenza loo nto
laa nto yokufuna uba abantu bangaboni
uprotektha kwayeni
ndiprotektha kwamtshato kwam nakwayena
okay.
Then ukwenzeka kwayo wamuva out ndiyakhumbula umuva kwakhe out ndandikwi-friend yam enclose kuyo yayilaa friend yam qha eyaziyo ngelaa xesha nabantu basekhaya akho mntu ngomnye yaziyo nabafika yabayazi basikwi-process enje yodivorce then ukwenzeka kwayo ndibuya mna kwi-friend yam sendiphekile ndiyafika iimpahla zakho uzithathile azikho ne-table ehlala phambi kwe-couch ne-heater ezindaziqaphelayo so ndicimbeke noba kuqhekeziwe ndimwhatsappele uphi athi ndimove out ndithathe ndikuze ziphi izinto athi ndithathe into ezithile axele izinto azithethile azithathileyo azange ndikwazi ulala ngoba busuku
why
ndandigixa laa pain yokufila obabumnandi bebukhona emtshatweni
so okay
andikhange ndijonge uba yena undimisuse kangakanani okanye ufeyile kangakanani I felt like mna noba ndim omfeyilileyo
okay.
Though indim le beyithathe le decision yoba makahambe same mna andikwazi uyamkela laa decision yobomkile
kunjani ngoku xa sikukumbelayo are you at a better space 2 years later
yes
okanye you still working on it
no ndiye ndakwexesha elirayit but andifuna uxoka u-2021 ibingengonyaka bendikhe ndimcinge bekunzima and then bekunzima ukuphuma outside because every time sihamba soba yi-2 bekunzima uyi-explaina bekunzima enkonzweni laa pain yofila like ingathi awukhathalelwanga bendingenanto indikhipha busy besides umsebenzi then xa ndiphindele endlini ndindedwa yabuya ingase ndihlale phakathi kwabantu every time yes
kunjani ngoku
ngoku ndirayithi even uba ndiyambona ndiyambulisa bufuna uhaka ndiyamhaka then ndigqithe
and you're fine
yes
we've learned a few seconds very fast khawundinike ingoma yakho thatha kuyo amandla ma
ithingoamandla ayatholwa
iculwa ngubani
ndiyazi icuba ngubani
akhoshongayo but amandla ayatholwa besincokola noAmanda siseGeorge see you next week ndingumakhumalo this is Voice of a Widow
come on somebody make some noise for Jesus what's up emotini zogu
Jesu wami Jesu
inama ya Ay 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 No mangi hamba Hamba emotini